Baoneza n'ab'inyuma kure hariya turumvikana muraho. Murakoze cyane bantu bahuye Gisagara, Nyanza, Nyaruguru, muraho cyane. Mwakoze kuza muri benshi. Twari dukumburanye, ntabwo twaherukanaga, ariko igikorwa nk'iki ni cyiza kuko kiraduhuza. Kiraduhuza kikatwibutsa byinshi. Ni igikorwa rero cyavuzwe. Tuzitabira itariki 15 z'uku kwezi gutaha. Ariko nini gikorwa murakoze cyane. Nibishaka bibe byombi. Rero reka mpere nanone gushimira ari ubuyobozi bwa FPR, ari mwebwe intore n'abayoboke ba FPR. Ndashimira n'indi mitwe ya politiki igomba kuba iri hano ihagarariwe n'abayobozi bayo bafatanije na FPR. Ndabashimira cyane kuko urugendo tugenze muri iyi myaka 30 ishize ni urugendo rwarimo byinshi, urugendo rukomeye, ariko rwageze aho rubamo n'ibyiza. Sinirwa nsubiramo amateka menshi cyane, ariko reka mbabwire makeya ayo nzi nanjye. Ndetse mpereye ku byo Ile de France yari amaze kutubwira bijyanye na kaminuza. Muri iriya kaminuza jye nayisuye kera ngira ngo Ile de France yari ataravuka. Mirongo irindwi n'umunani hari abantu twari tuziranye bigagayo, jye nari naje inaha naseseye kuko jye nari impunzi n'abaga hanze ndi umwana muto. Ntabwo ari muto cyane, nari maze gukuramo. Naje hano, nazaga hano, haje nk'inshuro eshatu. Icyo nibuka nshaka kubabwira stade iri hano hafi ngira ngo sinzi niba bahinduyemo ya pere cyangwa iracyari, ntabwo ari yo. Hari stade ntoya muri 78 naje hano njyayo no kureba umupira. Umuntu w'inshuti yanjye najyaga nsura ndetse icyo gihe wabaga muri universite antwara ku mupira 78. Mukura na Panthere Noire barakinaga icyo gihe. Njyana niyo nshuti yanjye, ariko nkajya mbona abantu barandeba niho kuvuga ngo ariko aka kantu ntabwo arakintangaha. ndetse ubwo umukino ugiye kurangira inshuti yanjye yari yanzanye arambwira ngo ariko urabizi ngo reka tuva aha ngaho umupira utararangira ngo ubundi hano ibikurikiraho cyane cyane iyo abangaba abo ba Panther iyo batsinzwe abantu barakubitwa ndavuga nti nakubitirwa aha ngaha turagenda tugenda hasigaye nk'iminota nk'icumi ngo umupira urangire urumva rero twabanye kera tutaranamenyana usibye ko n'ubundi twari bamwe twari dukwiye kuba tumenyana ariko bamwe muri twe twabaga hanze ntabwo twabaga hano kubera impamvu ntirirwa nsubiramo ariko ntibizongera nk'uko bivuze ntabwo bizongera ku uwo ari we wese icyo kibazo cyakemuwe burundu cyakemuwe burundu gikemurwa namwe nanjye twari kumwe abenshi hano nubwo bari bataravuka namwe twari kumwe twari kumwe kubera ko aho muvukiye naho mukuriye muri hano turi kumwe turi mu nzira imwe ntibizasubira kubera mwebwe sibyo gutora FPR rero n'umukandida wayo nicyo bivuze ni ukuvuga ngo ayo mateka mabi ntazasubira ntazasubira ntagasubire iyo politike rero iyo amaze kugira uruhande ikaba politike yo kubaka ubumwe bw'abanyagihugu bw'abanyarwanda ndetse tukakira n'abava ahandi aho ariho hose neza amajyambere yubakirwaho nayo arihuta umutekano bishingiraho tugomba kuwitaho ugakomera kugira ngo hatazagira igihungabanya iyo politiki n'ayo majyambere sibyo naho ku mukandida muzahitamo ndabyemeye igituma mbyemera ni uko ibyo muzantorera ni namwe muzabikora ubwo rero akazi kanjye karoroshye ni ukubajya imbere tugafatanya tukagenda urugendo rumwe rwiyubaka rwubaka igihugu cyacu mbese amajyambere ni ya yandi azahoraza uko umwaka uhise itariki buriraza yihuta ziko tuyitegereje nejo bundi ariko ragira ngo aho muri aha umugambi mufite uko mwaje mungana uribwira ngo uko gutora ko ntikwarangiye ahubwo bityo rero kudutindira icyo bivuze nuko bikorwa bikava mu nzira noneho tugakora akazi ko kubaka tukihuta urubyiruko ruri hano mbona uko mungana n'ahandi nanyuze ejo bundi ntawe rudaha icyizere mubacika intege ntabwo ndimo ubwo namwe ni uko nguko sibyo murakoze cyane murakoze cyane ubwo se ikindi nababwirije murakoze cyane ndabizi ko mwamaze umwanya munini hano mutegereje ko duhura ubu icyasubiraho icyakurikira ni ukwidagadura tugaceza tukabyina hanyuma ariko hari icyo ntarangiza ntavuze cy'akababaro nigeze kumva ko hari impanuka yabaye mu bantu bamwe bazaga hano ndetse bamwe bagatakaza ubuzima abandi bagakomereka rwose nagira ngo nifatanye namwe hanyuma iyo mpanuka yabaye abo yahitanye abavandimwe babo imiryango yabo cyangwa bakomeretse nagira ngo mvuge ko turi kumwe nabo harakorwa igishoboka cyose abakomeretse kugira ngo bavurwe ariko ndanababwira ko muri ibi byose turimo mugerageze nta ubuza impanuka kuba ariko hari ukuntu abantu bakora bikazigabanya gusa ariko ubundi yashatse kubiraba nagira ngo tugerageze ibishoboka ibyo abantu bashobora hari ibyo badashobora dukore ibishoboka turebe ko ibi byishimo akazi utegereje imbere kagiye gukorwa twabinyuramo neza tugabanyije izo mpanuka kubera ko n'ubushize aho twatangiriye mu minsi ya mbere hari ukuntu abantu bihuse baragwirana nabwo havamo abandi abantu nka babiri bapfuye n'umuntu umwe ntagafe binyuze muri ubwo buryo abantu barapfa ariko bapfa mu buryo busanzwe nagira ngo rero ibyo gusa byibutse tugerageza uko dushoboye ariko twifatanye nabo bagize ibyo byago ibyo rero tubihereho nanone bitwongera imbaraga gukora ibyo twifuzaga gukora inzira turimo ibyo tuzakora itariki 15 rwose ndabashimiye cyane mwakoze kuza uko mungana uku nanjye ndabakunda kandi ntabwo ari ubuduhuye gusa nzagaruka no kubashimira turi kumwe mwakoze cyane mugire umunsi mwiza musubire mu ngo zanyu neza mugire imigisha y'Imana.